let's sing together.
Jinala kesutamu lihifadhi moyoni litakufariji ndugu endanalo popote.
Thank you.